Police skills na venture, walifanya mambo makachwe kumekucha.